na mazonga e vanhu va xonga e bomba e xigugu a hi dya xigugu hi tlanga xiswate hi tlanga mincuku te sakokwani tikwini timanga tikwini tindluwa na marhanga ex vazai a hi dya tshopfi na xingwimi hi cina mchongo kuku mpoti hi ri tshuri hi dya mhandzu luva mnandzi mati va tintoma mati va makwaku vafani a hi dya ntsenge na makuwa aha kula chesa i ndhavuko wa matsonga
Shibelani na shichai chai, ai bamba hi kurima, kurisa na kupita.